yan kai amin alfarma manzan Allah yan kai a amsan ni ba manzan Allah yan kai a karan ni idan kai dai kaman kafa waye guda dayan ba annabu ba Allah. God, I am.